Whoa, 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 yeah. Whoa, 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 yeah. Whoa, 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 yeah. Durme, meu amor.
O tempo en Galicia.
Whoa, 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 yeah. Durme, meu amor. Durme, meu bem. Whoa, 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 yeah. Whoa, 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 yeah. Whoa, 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 yeah.